yankoze kyejo anera misamari bankokonya asumulute ngatonna mufuna mukamba gwe yakutondela oba bubikale semyekozo agatawosanyabo negakuba ubanari nalayo ebyalavo nganawanika omuyaye yamenya nayate waliwe butimba mukatale kugula bumukene wange omama oh